emonantate mokete wa baporofeta godimo wa baporofeta modimo a netemassa modimo a mmarona mme ata modimo a mmarona mme kristina mme mokotodi moradi wa ntate mogolobodibe re monantate re mon selapha papa seotela lomtimo mo moya o go se thoba go se latlhela fatshe re ka ba lefatsheng ga re ka re furalelwa ke baporofeta re le lefatsheng no ntate ke bana ba raba gao mme aname mme manku ke bana bana ba gao ke bana ke bana ke bana ke bana ke bana ntate masamo yo batswadi ba rona modimo re kopane mona re kopa mogau re kopa thuso pelong tsa rona tse tsamayang di imelwa ke sefapano sefapano se tlwe se be boima re tlile go kopa maatla go tlatsiwa botlha le kelelo tsa rona ga golo kelelo ya matsoso monna moetsadidi wa moikgomosi a mona pelo empitse ka ra pelo ya katle baporofeta le ka banang ruta pelo e mpi ke ntse ke ithuta yona ke nna ke le mobe ya ditshila re a kopa ntate mokete ona re a o kopa ga le le sirwe ke be ra etsa letho empa le le teng ka nnete batswadi ao le tla re tshedisa ruri ke bana bana besomoreneng ba bangwe ba tla gole ba bangwe ba tla gotse ga bangwe ba fela koteng empe ao ba bangwe ba feseleng tlantle bonke 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 selapha papa sesotlela e ntlela yo go landela boporofeta boporofeta tsela ya go latela boporofeta sezo etlela lapha emitsbe bona mitsbe motseng wa makrestu jo mmeana maro mme mankuna a re ga o bitsa mme ga o bitsa mme mme kristina utlwa re mme mamasaa Go, 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 dinatari dinamaru.